Pai nore te iwi, ko te tikanga ia, toko warunga tāngata o etahi māpu e rua, ka tū ki mua i te kōti ārohe o Otepoti i te rā nei, engari te otinga ake i hikina tā rātou tū ki a pōpō. Kei te rapu tonu ngā pirihimana ia Dylan Jordan Hill, tekau mā iwa ngā tau, whai muri iho i te uru tomotanga o tētahi kāinga e ngā pirihimana maupū ki te auporo i te pakanga i Wainganui i ngā mangaru me ngā mangukaha.
We believe the mongrel mob and the black power gangs, there's been a few wee issues going on over previous months, and it seems something's come to a head here. We just need to get to the bottom of it and try and limit any retaliation.
Kei roto te hunga nei i ngā ringaringa o ngā pirihimana, kia kore ai e hihiri tonu te riri i Wainganui a rātou. Ko tahi te tangata kei roto i te hōhipera, he mea pupuhi tōna ringa i te wā o te whawhai.